Nā, kua piki ngā kai eke ngaru Māori ki te tihi o Papatū I te whakataetai o te motu, he itu mai rā ki roto o Tūranga Nui a Kiwa. Ko te uri o Ngāti Kahugunu, Ricardo, Christie, te toa tāne o tira ko Raiha Ensor, no Mauao, te toa wahine. I ua ua te pakanga I Wainganui a Christie, rāua ko Elliot Paerata-Reid, mo te taitara tāne, ko Christie te toa I te mutungi ho iwa irakati iwa te kau mā toru, tana māka mo tēnei whakarōnaki I tēnei ngaru nei. Tokomaha ngā toki eke ngaru o te motu I tai atu ki te hapori o Makorori I te wiki nei mo tēnei whakataetai nei ko te hoariri o Raiha Ensor I te whiringa toa wahine ko tētahi Māori anō ara ko Elin Tawharu. Hei tā, Christie, kātahi te whakataetai kounga nui ko tēnei I tēnei tau nei.
The waves are pretty small and kind of tricky. You had to get the right wave. So it was a bit of a luck of the draw when you took off, whether it was going to be good or not. And you know, the other boys were surfing real good all week, and you know, particularly Elliot was getting some good waves, and he got a couple of good scores. And with no priority, it's a bit of a battle, so you know, it throws that whole spanner in the mix as well.
Toko whā o ngā toa Papatū o te whakataetae nei he Māori. Nō reira, māma noi ho te kiake hoa mā ko te iwi Māori, te iwi toa o tēnei whenua ki te whakaheke I ngā ngaru a Tangaroa whakamautai.